Asin Central Mrashebedeni ye Kennedy yakompre ko Japan ne wa kushia privilege committee mpenifo na ni nyina no eye sebra mrashebedafo kwa ahomegie ba ye no wono de wo mo enhu no e wo mre kakra bi munti ne wo so ba no beyi ano de ntia wa ma emunchemu Adom TV etwaso.
Asin Central, Mrashebedwani Kennedy Agyepong, ne ekopiemu ewo Mrashebedwam Privileges Committee, abra okopiemu ewo hɔ no, wɔmo ahyiemu ewo kukuam, na de ebeto odwane sɛ, Mrashebedwani edekɔto committee nenim sɛ, na ne ho emfa no, enu nti na nam so a, na wɔmo ehu no ewo Mrashebedwam. Vice Chairman awoda committee ano, owusu efrifa mensa, ene ne Adom TV, in Central ni ohina ponsa, etwetwe ho nkɔmɔ.
Sɛ mo nyina mo bɛkaeɛ a, ɛnte bebree. And speaker Emma Yang, a privileges committee, say, Yin Shia, or refer no man any pay, I members me and son, a day Emma Yang. You could so we see our modalities, I be behavior, a yammy power, Terana, committee, no be Shia, Honorable Canada Japan, any Honorable Henry.
Mrashebedwani baako nso so ɔno nso so saa committee yi ɛhwehwɛ no asese wɔn de nkrataa bɛto dwa sɛ wɔn ɛhwɛ n'anim sɛ July bosome a ɛbɛwura mu no ɛna wɔn ahyia committee yi ɛyɛ dɔme kwabenya Mrashebedwani Sarah Adwoa Safo wɔn nso so no Adom TV in Central ni ɔhene mponsa.
Now, secretary. Now, on balance, but only time of ever. Now, but you have to say.